Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're attending, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyabonga kakhulu support. Uthando Nes'thembu review. Ayiki episode a specific esikhuluma ngayo, kodwa ngikhuluma ngomamkhulu la okuvele khona u 20 years be celebrator umshado wabo noMseleku. Kuphinde kube i-surprise party eyayenzelwe umamkhulu ngaphambilini, enzelwe amakhosikazi. Nansi-ke into yami, abantu ababuke le show ekuqaleni ngaleso sikhathi umamkhulu engathi nje wayenakho ukucasuka, zaziningi mhlawumbe izinto ebezimbangela umsindo ngaleso sikhathi. Bamjajile labo bantu umamkhulu abanye, because bekukhona nala bebe-scratch-e khona i-picture yakhe makufakwe family pictures. Abanye beze bethi nje kokuqala akafikanga kuqala. Niyabona ukuthi mase sibuka u-season 6 nawo futhi u-season 5 sesibuyela emuva, umamkhulu akayitholanga i-break. Akayitholanga i-break, akakaze ubaba uMseleku ayenze i-gap yokuthi nje umamkhulu a-enjoy umshado noma umshado akuwona kuyisithembu. Because makuvela okokuqala umamkhulu ushade kukhona ingane encane, akatshelwanga nge-pregnancy. If kuwukuthi akatshelwanga, because angiyazi kahle leyo, nami ngiyithola khona la kwishow. And izinto engizisho manje into engiyihlaziya or engibona iwumbono wami, ngibuka nje umamkhulu sengimbeka njengomuntu wesifazane ofana nabo bonke abanye abantu besifazane. Ungena emshadweni unesikhathi sokuthi nje kuzoba mnandi, wenza izinto zakho no-husband. Yena uyangena emshadweni, okokuqala ubaba umsile kuthe mayeshada umamkhulu bekukhona ubaba lo aye kuyena ukuthi ameluleke. Lo baba washo ukuthi kuzoba khona amanye amakhosikazi, ukhona unkosikazi ozayo ngelanga lomshado. Angazi ukuthi ungayiprocessa kanjani leyo nto, kodwa siyezwa kuthiwa isithimba. Mase kwenzakalile lokho, akupheli iminyaka emingakanani khona ingane athola ngayo ukuthi khona and lo anengane naye ubaba uMseleku ubekade khona before yena. Ngaphezu kwalokho uyena futhi abefuna ukumshada, futhi ubefuna ukumshada. Ngale kwalokho sizwe isigaxa la ku-season 6 ukuthi kanti umakhumalo nobaba uMseleku baqale bazane e-ofisini. Ngala unkosikazi oze after umamkhulu uhlale nomakhumalo eyintombi. Uma uyicabanga leyo act inkulu kubaba uMseleku ngeside lakhe, because kuvuna kuyena. Kodwa unkosikazi osanda kushada eprocess izinto eziningi kangaka, akuyona into enhle. Mina ngithanda ukukhuluma into eyiphutha, ngithi iyiqiniso. Umamkhulu usanda kushada, mayeshada zonke lezi zinto ziyalandelana, ama-episodes amaningi asenzeka empilweni yakhe manje. Ngaleso sikhathi uthi ubaba uMseleku ushade emncane eno-22. Ku-23 years, abanye abantu be-celebrate ukuthi sawuqeda unyaka wokuqala, kuvela iy'ndaba. Kunyaka wesibili ezinye iy'ndaba. Uma ubheka futhi ubaba uMseleku unosine noMpumelelo before uLwandle, uma uyicabanga nje leyo nto ithini. So uyafika u-season 1 iyenziwe i-surprise party, umamkhulu uthola ithuba lokuthi akhulume wabhodla umlilo. Namuzwa kuleya surprise party ababeyenzile, because into ejwayelekile kwi-surprise party wenzelwe abantu be-appreciate into yokuqala, uzobonga usuku. Okwesibili ubonga abantu abafikile, maseke uyaqhubeka-ke ne-speech sakho-ke ubale zonke izinto. No, umamkhulu kangathi uprove i-point lokuthi umamkhulu and abahlale bekwazi ukuthi umamkhulu, because wathi bafikile abanye kodwa kushintshanga lutho, noMseleku akaze azashintshe. Wabala nje izinto nange-tone, indlela wayechaza ngayo ngathi yo, wayebemenzela into enhle ecashukile. But mase siyibheka manje, ubuka ku kwi anniversary ubona la ethandaza khona izinto ayishoyo. Le movie or lama episodes abeyawabona ngesikhathi ethandaza, ama episodes afanayo awabona ngalesikhathi asenikwe mic kufanele ukuthi akhulume ku surprise part. Shuthi yabuya yonke le nto one by one ukuthi hayibo kahle kahle lo bhuti wathatha i-ex la i-ex laphambi kwami. Lo bhuti wathatha usisi wayesebenza naye e-ofisini nangophambi kwami. Eyamangwabe naye asazi ukuthi ufike kanjani. Eyamasawuli because akekho asazi naye ukuthi ufike kanjani. Yikho kwesinye isikhathi la athi khona umamkhulu yes isithembu. Kodwa kuba kuhle ukuthi zonke izinto zenziwe kahle. Makulandelwa isiko, kulandelwe isiko. Mina ngiyanakake lezi zinto ey'ncane abayishoyo be-comment ukuthi uqonde ukuthini. Ngoba phela mase sibheka manje, isithembu sikababa uMseleku siqale njengomnakwethu. Lapha kumnakwethu siyabona ukuthi baya-actor, nangapha kuthando nesithembu baya-actor kodwa ezinye izinto kuyi-reality because siyazi ukuthi bashadile noMseleku. Nemicimbi eminye abayenzayo imicimbi esiyaziyo. Yila esiphika khona ukuthi le part le yiqiniso kelini. Lena nje sebeyazenzela. Nalapha ke kwi-surprise part umamkhulu ekhuluma, wayekhuluma vele ngezinto asedlule kuzona ukuthi wamukele okuningi, wagwinya itshe elishisayo. Hayi ke abantu because abantu into bayithathela phezulu. Abantu baba nokuthi abemenzela iphathi engavele abe nje bahamba bayomscratcha bakhiphe sebehliphiza isithombe sakhe. Namanje abanye abakadluli kuloya mamkhulu wa season 1. Kodwa mina noma phela ula angalithandi njalo nedrama angayithandi njalo, ngiyam understand loya mamkhulu wa season 1 ukuthi hayibo. Zonke lezi zinto zenhlizweni. Uyacabanga ukuthi manje usemshadweni, wena uyazazi ukuthi u-first wife, kunosisi ozoqhamuka la ezokhuluma iy'ndaba zokuthi njalo ngo-1998 kwakuwukuthi nokuthi. And awungendawo ngoba uyazi leyo nto. Abuya jika athi hayibo ngo-1997 kwakuwukuthi nokuthi. Ngo-husband wakho umshado engashadile. Kube khona omunye athi hayibo niyamkhumbula ubani wase-ofisini. We, isithembo my A. Sihleke esabo ngoba sibabona bebahle and sicabanga ukuthi yonke into ihamba kahle, sihleze sicabanga kanjalo noma bebuye besikhohlise kwi-TV show. Cha, sike sikhuluma lokho abakuveze kwi-TV show, asigamenxe kangako ey'ndabeni zabo. Kodwa uma uyithatha la kulama comments umamkhulu ade wenza nge-prayer mase uqhathanisa lesa speech sakhe sakwi-surprise party, kwenzeka into eyodwa. Ngoba phela umuntu oze ephathini enzelwa abantu bejabule bethokozile ngaye, akakwazi ukuqala akhulume achome ngokuthi uhusband washa wacima kanjani, eze ekhohlwe nokubonga abantu aba-organize umcimbi. Isithembu yo. Hayi, akisho lutho, bengithi nimjajele umamkhulu. Oh, bekukhona i-surprise letter. Buka nayi-ke example ye-surprise letter. Umamkhulu, hayi kabi. Umamkhulu uyasho ukuthi ubembhalela iy'ncwadi. Qagele ukuthi kwenzakaleni uma umamkhulu ekhuluma ngendaba yey'ncwadi noma yena uyayazi. Yabona ukuthi kuzohlala kunjalo. Shuthi asikho nje isikhathi sokuthi mina noMseleku kunje kunje ngoba noma yena uzothi awu, akusiyo into entsha leyo. Uyabona? Yikho futhi ukubona ukuthi umamkhulu efika nento. Uma yena iyathanda ukubuza ukuthi uMseleku usho njalo, thina ke abatoxic la kuma viewers sibone ukuthi kahle kahle uma yena uthi le nto akayisho uMseleku iphuma kuyo Macele. Ngoba nakho uthe nje nge anniversary umamkhulu ufika nezincwadi zakhe, uphethe yodwa kuhle, useyasho ukuthi ngiphethe incwadi surprise letter. Ngala uma yena uthi vele waye babhala u-2 pages. Hey, cha baba uMseleku. Amakhosikazi akhe uwagadlazile. Ngisazonivezela nje into engiyibonayo ukuthi hayi ngeke. Engathi yena elike iside lingcono. Elike ukuthi nje kuyakomplainwa, kuyaphathwa yikhanda ukuthi lo uthini, lo uthini. Kodwa izinto azenzile, igeme-geme, umnakwethu usinephe li-firstborn. Ukushuthi bekukhona umakasine.
Umpumelelo ulandela usine. Ulwandle ulandela umpumelelo. Umpumelelo alandela umpilo. Awuyichazeke leyo ndaba ukuthi unje. U-first wife ungathini lapho. Kunoma kampilo, kunoma yeni, kunoma kasine. Umamkhulu u-first wife. Yho! Qhubeke, sesiyaqhubeka-ke manje ngoba sekube khona uMakhumalo noMangwabe. Masethi-ke wayefuna iy'ngane eziwu-20.
Hayi guys, ngiyabonga. Ngisafuna ukukhuluma kakhulu ukuthi buye siyaxabana nani nani vele nixabane nomuntu ekhuluma nge-TV show evele ku-TV. Ngineyingxaye-ke mina ukuthi kanti why futhi awuthi ngicacise naye le ndaba. Khona ozothi u-YouTuber kodwa uzozama ukuthi ukorrecte bonke abantu. No, okwami akusikho ukukorrektha abantu, bazosho vele yonke into abafisa ukuyisho. Inkinga yami yila umuntu esezothi uzonda ubani. Leyo nto iyangidina because sibadala and umuntu ocabanga kahle fanele azi ukuthi i-TV show eveza lokhu sikukhuluma ngoba kufana nokuthi sifunde incwadi. Uma sifunda incwadi ziyaye zibe khona izinto oyikhiphayo eceleni uyibhale ukuze le ncwadi uyi-understand kangcono. So uma suzothi ngoba khona i-side elivelile and lelo side ngiyalicriticize or ngikhuluma ukuthi lokhu akusile iqiniso obengafanele akhulume kanje mase uthi kufana nenzondo, hayi leyo nto ke engayithandi ngoba phela manje angeke kwenzeke ukuthi singazonda abantu esibabone nge-TV nabo benze isinqumo sokuthi bevele ku-TV. Hayibo, sina sihlukumezeka kuphi kuze kufike egameni lenzondo? Wena ufike kanjani futhi lapho? Noma yimi engazi ukuthi inzondo yini, yilapho-ke ngisuke ngidinwe khona-ke uma sengiyaphendula ukuthi hayibo. Kahle kahle sowufuna ukuthi ngikuchazele ukuthi kune-TV show eyenziwe uma sekuba ne-reality, la i-reality nawe ukhona uyaphila ileyo reality, osekumele ukuthi uqhathaniseke izinto ukuthi hayibo kodwa empilweni kwenzakalani. Usuku nje liqalaphi? Liqala ngokuthi umuntu uyavuka ekuseni, avuke ekuseni enzeni. Zonke-ke lezo zinto I see part of i-show, of i-TV show, okuvezela ukuthi kunezinto ezi-specific abayikhethile, baplana, babhala phansi ukuthi lezi zizoba yingxenye ya-season 6. Naku-season 7 uma zenziwa zizovezwa futhi ezizobe zivelile ukuthi lezi zibalulekile ukuthi zibe ku-season 7 ukuze i-show izoba i-success.